Kulo msebenzi ukukhapha ibunganikazi yesizwe sakukwethu umama uNozamile oselebekiwe kwikhumbe lokulinda sombawo nabo bonke abefundisi abangcwalise lo msebenzi ngesihomo nesithozelo ibumngani zesi sizwe salapha kweli phondo lakokwethu ekusekho uxanduva lokulibiza ngokufanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Lusapho lwakokwethu, isizwe sonke, wamkeleni umbuliso ophuma ukumkani uvululwandle ukhetheke ngokukodwa ukubhekisa kweli phakathi logaga umfosi makabaleni emele zonke izibhaxa zorhulumento. Umbuliso enibuliswa ngawo egameni lenkosi eyongamele bonke ubukhosi esifeleyo yasivukela kungoku nje iza kubuya ize izogweba ihlabathi ngokufanele imisebenzi yalo ekufuneka uba thina basenganeno kwengcwaba sibe namhlanje sizibuza umbuzo wokuba xa kufika elo xesha siyakuba okujukuma ikukuma okunjani phambi kobuso balo nkosi. Lo nkosi ke nguYesu Kristu. Xa ndinibulisile ke nguYesu Kristu, ndibulise wokunto lapho ukuba ngaba ngokwesilili ophuma kuso bekufanele uba ukhangazwe ngegama kulo msebenzi kunje nxe sesisonga namaxesha wamkele umbuliso. Mhlawumbi afanelekile amazwi athi xa sikhapha ikumkanikazi ngobulumko bukakumkani uvululwandle mnikeni umama uNozamile kwisiqhamo sezandla zakhe zimdumise emasangweni izenzo zakhe kuba ibililungisa eli ilithamba eli ingumama onesidima ingumama ogcine ithende lesintu ade uhlulwa ukufa nomzi wakhe wanga undikhumbuza umama uRuthi silapha namhlanje singumzi wakulonsinga kanomagwayi wasekuzamazamelizwe lizamazama usibana mdakusambada zimfutshane kanti zokulingana kube zikulu uthi zimsinta amadolo amamkashiyeke nje ukutholwa kwentolo siphuma phesho kolo mlambi inciba sithundezwa ngamazwi akwincwadi yemizekeliso Musa ukushenxisa umlimandlela wakudala abawenzayo oyihlo sibambelele kolo thene nibangeke basibe lapha namhlanje umlimandlela Musa ukushenxisa umlimandlela wakudala abawenzayo oyihlo ngendlela eyenziwe umkhawutha ngendlela eyenziwe umaqoma ngithetha mna unjalatya isijorha sikanothondo inyoka emnyama ecandiziziba usandile ngenqu ngongcechili ahlangana apha kucenani nosahlili ngendlela eyanjiwe ufelile ngendlela eyanjiwe kuba sindlovu ngendlela eyanjiwe uzane sizwe ngendlela iyahanjwa kuvula ulwandle ngoba sigcina umlimandlela akunakwenzeka nto kweli khaya lakokwethu kuhlekwa kulilwa urharhabe angabikho kungenakwenzeka nto kwarharhabe kuhlekwa kulilwa ukugcaleka angabikho ngoba umlimandlela umlimandlela sizokuthi apha kweli khaya labokwethu kambe bekunjalo izolo sishiywa intombi yakulobhenjani ephuma esiqiwini kade bekuvalele kambekuzulu ukumkanikazi unoloyiso ikhubalo lokunyanga abantwana bakarharhabe liphume kweli khaya yiyo loo nto namhlanje silapha sizobopha inxeba elilelethu siza apha ngomama esimaziyo simbonile ngamehlo impophoma yendimla yakhe siyivile ngendlebe umbilini wakhe ikukhuphele kuthi zonke izinto sizibonile zonke izinto sizivile zonke izinto siyazazi kodwa zonke izinto zinexesha lazo zonke izinto zinendawo yazo sizokuthi umoya wakhe masewukhulule uphumle uphumlo olunjengolwesabatha kodwa singamahaha sinezinto esiziqwalaselayo esicinga okokuba kubalulekile ukuba namazwi alathayo kuzo kosuma ngomhlaba phakathi kwezinto othethe ngazo ezibalulekileyo ebukhosini ngakumbi kweli xesha lo mgqiku osaqaphula ngengqondo ekunge ngaxalimbi izinto ziyaqala ukwehla kuba bona beqala ukuqhakaqhwana nazo kukho impehle yesimilo esigutshungelwa yingqakaqha yamathunga ubudladiya nobuqhiqhiba esibubonayo uhlasela amakomkhulu nalapha kweli labo kwethu siyayibona lo siyayibona lo mbehle esinqwenela into yokokuba xa kusithwa ukomkhulu ufuneka abantwana bakomkhulu bayazi okokuba ligama eli elisisishunqulelo xa liphelele lithi lelona khaya likhulu kunamanye ze kuthiwe ke kukomkhulu kulapho ekusisizinda sokufundisa isizwe ngamasiko izithethe imbeko intloni indlela yokunyathela nokwenza xa kusonakala komkhulu siyawubalekela phi isizwe ukuba ngaba abantwana bakomkhulu babonakalisa isimilo esingenakufundwa nesingenakufuzwa bathi isizwe masithini bathi abezayo baya kuthini sizokuthi kule monzo yokokuba sikhapha lo mama abantu mabaguquke bajonge enkosi uhlambuluke inhliziyo bambathe ubuntu bambathe isimilo esitsha bambathe ubulungisa kuba ixesha selisondele lokuba umnini wehlabathi abuye. Ukuba ngabana uyayithanda buza loo nto uzawufuneka into yokokuba ufunde le ncwadi yezibhalo uyikhangela into yokokuba ithi xa kubonakala ezi zinto zibonakalayo zalatha okokuba umnini wehlabathi kuxa andawunina nokubuya. Into esiyicelayo bantwana begazi, into esiyicelayo sizwe sakokwethu, into esiyicelayo sizwe sakokwethu ngokuhamba kukamama uNozakamile, masenze umnqophiso wokuguquka kwesimilo, samkele uYesu Kristu njengeNkosi nomsindisi othi xa engaphakathi entliziyweni akuhlambulule, akudale ube sisidalwa esitsha. Sifuna abantu abazalwe ngokutsha. Ngoba ufuneka abantu ekuzakwakhelwa kubo inkonzo kaThixo. Yithi kwindawo kuyo uthi ndinganengoliwa Yesu Kristu owathi kuPetros ndiyakwakhela kuwe inkonzo kaThixo. Xa ndiyokugqibeleni umama uNozakamile ugodukile. Singamarharhabe lo mama sifuna ukumbulela kuba eli khaya ulinika isidima, wanyama unyana wakhe akabi nabango kuye ukuze ngaye